Yaba fowethu. Yabo uma uthi awusebenzi hlala kini undlu abafowenu maybe ubaba akasekho okanye nomama akasekho okanye baphila bonke abazali bakho kodwa awusebenzi uhlala kini vuni ez advice ncenga funda lento okuthi ukuncenga nokuxolisa nokuzehlisa. Xolise uncenge ungagolozi goloswa ukuthi wena wala ekhaya manje uke ugoloswa ukuthi nawo walesibongo. No, ncenga uxolise ukuze uNkulunkulu akubusise. Ncenga uxolise ufunde ukuzehlisa ngisho kuthiwa awukho wrong. Ma uthole umsebenzi phuma ekhaya. Yabona nje uma kuthiwa uthole umsebenzi phuma ekhaya. Angithi athi bekuhlukumeza bekubalela zonke izinto ngisho ngensipho yogeza bayakubalisela wena ngoba usebenza. Phuma ekhaya. Phuma kini. Uhambe yokwakha indawo yakho noma uthole indawo yakho urente uhlale khona. Into ozobuyenza support abazali bakho. Ba support futhi nabo bafowenu. Ungababalisenzi wathi bekubalisela. UNkulunkulu nedlozi baqalekisa. You understand? Mwenza lezo zinto umuntu akabalisela. Musa usebenza zakhe into yakho maybe umuzi okanye indlu hlale in pieces. Hlukane nomsindo. Lokhu ngikhulunyiswa yini ukuthi bafowethu abayi family. Family abantu bokugcina kumele bajikele kodwa manje yibo futhi abantu abayizinja wokugcina. Family. Family bafowethu ayikho right. Ndaba ze family nje. Family phuma nje ukugcina family. Family ni hlangana makufiwe, hlangana ngemishado, hlangana nje makunenkinga, kunomuntu ogulayo, hlangana nje makuthiwa khona into omeli yenziwe. Ungahlali kakhulu ne family. You understand? Family ni iyaleso sikhathi makufanele uye. Ngifonelane lapha. Mangixabene futhi nigade ukuthi nisheshe nilungise. Ngoba manje ifamily bafowethu abantu bokugcina abazothinta isidumbu sakho. Bakufaka ethuneni, bavale, bakhohlwe ngawe. Yabo. So kugweme ukuxabana nelungu nefamily kahlahla ngisho kanjalo. Kugweme ukuxabana nefamily. Ugwema kanjani na? Suke eduze nabo. Suke eduze nefamily. Hamba. Uyohlala kwenye indawo uzolinda indawo yakho uhlale khona. Ube right. Yeke ubuloko ucela. Uzimini intshebe emhlophe uyacela no. Family yahlupa. Labantu bahlupa lapha. Uyabona. Umuntu wakhona akanqena ukuthi athenge 12.5 ayonikeza umawe ingane yakho meqeda kusasa akubalisela athi ingane zakhe zondliwa yimina ngiyamondla akasebenzi. Ifamily leyo. Soke to the family. Soka nje family. Hlale wedwa bafonele leso sikhathi leso phume nje kubona. Ngoba yabona nje ngoba ngizelwe mina uphungana nje. Angizile uzolungisa ifamily mina. Angizile uzolungisa inkinga efamily. Leyo nto izonisana nabantu. Noma kukhona ohleli kabi imyeke uyazi uhlaleleni yena. Yabo? Njoba ngazala mina ngazala ngedwa mina. Ngizolungisa mina khona la. You understand? Abantu bami ngizoqalo wami umndeni. Phungale nje family. Njoba nami ngazala emndeni intizeni. Yabo? So kubalekile ukuthi uma umuntu ziqhelise efamilyini, makuneyinkinga nawe landele emuva bakhona abadala abazolungisa. Yeyizo into le. That is why abona abantu bebulalana abantu family bengazwana. Ingoba nifake inzipho ngawo lana nifake khona. Phuma. Family nuhambe yokwakha kude le qala umndeni wakho nawe kodwa ungabashiyi hlahlala bavakashele ba support mabe nenkinga kanjalo kanjalo lapha sigwema ini ungazwani nezinkinga zonke sinazo yizo lento le. So injalo lento bafowethu ifamily rubbish kodwa rubbish engalahleki awukwazi uyilahla nje ifamily abantu bokugcina bangakusiza bazokusiza ukuthi bakuphambise ofayethu nini. Make sure to hamba laqedwa wafaka amatshe phezulu. Thwasakheni banamanga bafuna ukuphume na kancane. Kwa queue kufaka ama tiles laphana. Hambile siswayini ngeke kuphinde ubuye. Yeah. Ukuthi uyaphupha bavuke ngesonto baye esontweni bayotshela umfundisi, umfundisi abuyachele ngesawoti. Unye family le.